Steph, do you know your teacher thinks you're the most promising student in her class? Oh, I might not have made it as a high jumper, but you could wind up as a star on Broadway.
She's dancing. She's dancing. Just looking at her, you can tell she's a winner. She's Stephanie Tanner, she's one ball of glamour.
Da 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 da